in 2013, we just had about 300,000 women going to the hospitals.
And that has increased to 50% the current number.
Kulinda mama inasaidia kwa kila mtu.
Yote katika Project 254, Alhamisi, saa 2 usiku.